Un nombre, oleleyo. Clonta, oleleyo. Ohori, zonta, gamanya, amagama. Si zombis angoba yintoni, a horizontal line. Lomka, oleleyo. E equation yake masit. Y is equal to k. E equation yantoni, yale line. Xa sibiza le line sithi yintoni i-directrix. I-directrix yintoni? I-directrix ngumgca wendawo yodibano. Sizobona ke ngoku buzosebenza kanjani. Uyayibona le point yethu ingu-A into B. Yona sizoyibiza ngokuba yintoni i-focus point. I-focus point ke kulapho i-distance yethu okanye umgama wokusuka kwi-focus point ukuya kule directrix yethu ingumgca oleleyo funeke ithini isinike intoni i-parabola. Sitshilo mos ukuba lo mgca yintoni yi-directrix. Ithetha ukuthi ke le nto xa sele sinayo i-directrix ne-focus point yethu engwe A into B, sithemos le focus point lichokoza okanye yindawo. Sizothi xa siyibiza sukela ngoku yi-point apho ukusuka kwi-focus ukuya kwenye indawo. Ngamanye amagama ukuya kwenye i-point, masithi le point yilena sizoyizoba apha ngechokoza eli-blue. Funeke lo mgama wokusuka kwi-focus ukuya kweli chokoza li-blue alingane nomgama wokusuka kweli chokoza li-blue ukuya kwintoni kwi-directrix. Funeke aphinde nayiphi na siphinde senze enye i-point esuka kwi-focus point iye kwenye i-point umgama wakhona funeka alingane nokusuka kula point uye kwi-directrix. Sizoqhubeka ke ngoku sisenza le mizekelo. Siyabona ukuba ke ngoku le migama iyalingana. Nalowa uphaphu umbala iyafana i-distance yokusuka phaa kwi-focus point ukuya kwi-directrix nokusuka kula chokoza ukuya kwintoni kwi-focus point. Sizenzile ke ngoku zonke le mizekelo. Siyayibona le nto ikuba isiqhubela entwenini. Isiqhubela kwintoni kwimilo okanye kwi-shape ye-parabola. Masatsho sizoba. Nantso ke iyaphuma intoni imilo yentoni ye-parabola. Ezi points ke ngoku la machaphaza uwabonayo alihlaza besimane siwazoba. Siwabuza ngokuba ziintoni zii-locus points. I-locus point yintoni? Ngamachaphaza apho zonke ii-coordinates zawo afezekekisa i-equation ethile. Masithi, uyalibona nali ichaphaza lihlaza ostrongo apha onqumbilili. U-green nenye i-focus point ukusuka phana xolo yenye i-locus point ukusuka phana kula focus point yethu engu-A into B. Ukuya phana kula locus point yethu umgama wakhona funeke alingane nokusuka kula locus point ukuya kwi-directrix ukuze sibe nantoni sibe ne-parabola. Siphinde senze omnye umzekelo. Nalo elinye ichaphaza elityheli sithi simasibe sisithi i-coordinate yalo ngubani ngu-x into y yenye intoni i-locus point yethu. Masitsho sizoba laa mgama wokusuka phi kwi-focus point ukuya phaa kula locus ngu-x into y. Lo mgama funeke aphinde athini laa mgama ungu-d1 funeka alingane nomgama wokusuka phi kwelaa chokoza liyela li-locus point yethu ukuya kwi-directrix. Masikhathulethe ke ngoku umgama okanye i-distance ka-d1. I-distance ka-d1 ngu-x uthabathe u-a uvale izikweqe yonke uskwerishe plus u-x uthabathe u-b uvale izikweqe yonke loo nto uskwerishe uthi square root. Le nto siyenza ngoba i-distance ihlala injani i-positive. ngubani ke lona ni-distance okanye ngumgama kabani ka-T1. Ngoku ke mosisitshilo sathi ukuze sifezekise i-equation ye-parabola funeke u-D1 alingane nomgama wokusuka phaa kwi-locus point yethu ukuya kwi-directrix. Masithi lana lona umgama wesibini ngubani ngu-D2. U-D2 is equal to ongumgama wokusuka kwi-local point yethu ukuya kwi-directrix. Sizothini xa siba ngoba lona umgama siyambona ukuba utheni ngumgca o-straight omileyo i-vertical line. Sizayikhalculeyitha njani ke ngoku, sizoyibala njani umgama wale ndawo ngu-y, ngoba phaa phezulu kukho u-y, uthabathe bani u-k, kuba i-equation ye-directrix yethu y is equal to k. Ngoku ke umgama wokusuka phaya kwi-locus point ukuya kwi-directrix yethu siyambona ukuba ngu-y uthabathe u-k. Kodwa ke siyayazi bas apha sisebenza ngantoni, nge-distance e-positive. Yonke loo nto funeke siskwerishe ngoba la locus point ingandawoni na ingakuyo nayiphi na indawo. Funeke siskwerishe siphinde sithabathe ntoni i-square root enzele sifumane ntoni inani eli-positive. Ngoku ke kuba sesiyazi kuba sisebenza ngantoni ngamanani a-positive, sizothini sizozama ukubala le nto ukwenzele siyayazi mos uba senza ntoni apha. Sifuna ukubala ukusombulela le ngxaki ukwenzele ze sifumane intoni i-equation ye-parabola. Ngoku sizoba no-x uthabathe u-a xa uthe square root yonke laa nto, uzoba uskwerishe macala, uzoba no-x uthabathe u-a all squared plus x usoxebe a-y uthabathe u-b all squared is equal to y, uthabathe u-k all squared. Ngoba kuze zisuke za square root ufake i-squares macala. Okay, sishiyeke nale nto. Ungalibali ukuba le nto siyenzela ntoni. Ingangathi ke ngoku xa kunje akululanga uba iphume intoni i-equation ye-parabola kodwa izophuma. Xa sithe u-x uthabathe u-a squared siyayibona uba yilaa ndawo yokuqala ye-parabola. U-x uthabathe u-a all squared uthini usimplifye laa y minus b squared uzofumana u-y squared uthabathe u-2yb wongeze u-b squared akunike u-y squared is equal to xa usimplifye u-y uthabathe u-k all squared uzofumana bani u-y squared uthabathe u-2yk wongeze u-k squared. Siyabona ke ngoku macala ngapha kwe-equal sign yethu sino-y squared. Xana ngaba siwelisa omnye u-y squared uzojika njani abe negative afike bahlabane basinike unqot. Siyabona ke ngoku bahlabane o-y squared bathini baphela. Ngoku siyabona macala sino minus 2yb no minus 2yk. Ezi zinto zingasinika intoni i-common factors. Ngamanye amagama singakwazi ufumana i-common factors p kwezi term. Masitsho sisenze, masithi ke ngoku sizawushiyeka nala x uthabathe u-a all squared minus 2yb plus b squared is equal to minus 2yk plus k squared. Ngoba kaloku basukile ntoni o-y squared bethu baye bathini bahlabane. Into ezolandela esizoyenza ke ngoku sizazama ukuwelisa ubani la minus 2yb aye kwelaa cala. Ukubana ngaba siyesongeza umzekelo, ubana ngaba siyesongeza u-2yb kweli cala uzophela ubani u-2yb. Sishiyeke nabani no-x uthabathe u-a squared all squared is equal to masi siyamwelisa la minus 2yb sizawuba nabani is equal to 2yb uzofika abe positive kwelaa cala ngoba sesongeza u-2yb macala. Uzofika abe positive 2yb uthubathe u-2yk mosi andithi nalabi umana ngaba siyamwelisa uzofika abe njani abe negative la b squared afike sithi sizawuba nabani minus b squared plus k squared. Okay. Sizama ke ngoku ukuqokelela intoni iterms ezibuthini ezibufana. Ngoku siyabona u2yb minus 2yk kukho i-common factors phana. Masizame ukusombulula la ngxaki. Likhumbula kaloku apha engqondweni yethu kuyo yonke le nto siyenzayo sifuna ze sibe ne-equation yantoni ye-parabola. Masithi masenze umzekelo. Siyakhumbula mos i-equation engundoqo ye-parabola ngu-x uthabathe u-a all squared is equal to u-y uthabathe u-b. I-equation yantoni ye-parabola inje i-standard ngamanye amagama angesilungu i-standard equation. Okanye singathi u-a omkhulu uvule isigwexe u-x uthabathe masithi noba ngubani lo nobumba ulapha anganguye nabani kodwa masingasebenzisi ubani u-a ngoku ngoba sesinayo u-a masithi ngubani ngu-v all squared sisebenzise namphi na unobumba ngoba izohlala into le nto iyi-constant sifaka nje onobumba abamele i-constant is equal to y uthabathe u-b ngoba kaloku sitheni sezama ukubonakalisa into i-standard equation ye-parabola yonke le nto siyenza apha senzela uba ze siphume nento ebunje ukwenzela siyazi ke ngokuba i-locus point yethu ezaa locus points nezaa focus points zethu ithini i-equation ezokubangela uba intoni kuphume i-parabola. Okay, ngoku ke ngoku sizokwenza ntoni? Sizokhupha intoni? I-common factor. Apha kulo 2yb minus 2yk. Masitsho sibhale. U-x uthabathe u-a imake kancinci. Okay, masiphinde siqhubeke. U-x uthabathe u-a all squared is equal to bakunika u-2yb uthabathe u-2yk sikhuphe i-common factor yethu yokuqala. Masithi i-common factor yethu yokuqala ngubani? Ngu-y. Xa sikhuphe u-y soshika no-2b minus 2k uvale izigwexe yonke loo nto iphindaphinde ngu-y ngoba uyi-common factor yethu. Apha siyabona u-minus b squared plus k squared singambhala ngoba ngu-minus b sikhuphe i-minus sign as a common factor enzela sishiye ke nabani no-minus uvule isigwexe b squared minus k squared uvale isigwexe enzele sizoba nantoni sizoba ne-difference of two squares esinokwazi uyifactorize ngoba le nto iyafana nangona sikhuphe intoni i-minus sign ngaphandle iyafana nalaa nto yokuqala. Singaphinda ke ngoku kwakulaa 2b minus 2k ukwesa sigwexe sikhuphe i-common factor engubani engu-2. Masitsho senza ngoku soba no-x minus a uzibuyele ngezigwexe all squared is equal to 2 uvule isigwexe b minus k uvale isigwexe uphindaphinde ngabani ngo-y minus ke ngoku sithe laa nto singakwazi uyifactorize kuba i-difference of two squares ngokuba sithi b plus k ubiyele ngezigwexe uphinde uthi b minus k ubiyele ngezigwexe ngoba xa siyifactorizile laa nto isinika kwalaa nto yokuqala. Okay, ngoku siyabona ukuba sino b minus k kulaa ndawo apha ngasekhohlo naphaa ngasekunene sinaye u-b minus k. Ngoku xa sinokwahlulahlule yonke le nto ngo-b minus k sizobona ukuba singashiyeka nantoni na. Masitsho sisenza ke ngoku masithi sohlulahlula ngabani ngo-b minus k yonke le equation yethu sizoba no-1 wahlulahlule ngo-2 ubiyele ngezigwexe u-b minus k nalaa 2 sisele sohlulahlula ngaye b minus xebe x minus a ubiyela ngezigwexe all squared is equal to mos uye washiyeka nabani phana no-y andithi sifuna uba ne-equation yantoni ye-parabola. Khumbula ngoku sifuna ushiyeka no-y qha yiyo le nto simsusile naye laa 2 uthabathe u-b plus k ngo-all over yethu ngoba kaloku la sohlule ngabani ngo b minus k kwi equation yethu yonke ngoku ke ngoku siyabona ukuba la 1 over 2 b minus k ubayele ngezigweqo ube umele bani la a umkhulu ungunobumba omkhulu x minus a uvale ubiyele ngezigweqo all squared uyafana nala x minus v ubuyele ngezigweqe ngoku nakwecala ngapha ngasekunene ngapha kwe-cosine sinaye u-y osinike intoni i-equation yantoni ye-parabola ngoku ithetha ukuthi ke loo nto apha kule ntoni kule focus point yethu ithi loo nto la locus point i-locus points zethu zizophuma ngantoni ngale equation ngoba i-locus point yi-set of all points whose coordinates satisfy a given equation or condition. Le given equation yi-equation yantoni yeparabola yi-condition yantoni yeparabola ngoku xa sisebenzisa laa nto siphume nayo phaa siyayazi ukuba ii-locus points zethu zonke zizosatisfya intoni i-equation yeparabola kuba besithe i-locus point yilaa point isuka umgama osuka kwi-focus point ukuya kuyo funeka alingane nomgama wokusuka kwi-locus point ukuya kwi-directrix yethu masitsho siqhubeka ke ngoku okulandelayo kuba sesiyifumene intoni i-equation neparabola yethu sisebenzisa intoni imigama yethu okulandelayo sizojonga uba le nto siyenzileyo singayiaplaya kanjani na masitsho siqhubeka masithi ke ngoku uyabona masisino-y umohlule ngo-2 b minus k yonke loo nto ubuyele ngesigweqe x minus a ubuyele ngezigweqe all squared uyayiphindaphinda enye indlela yokubala umgama kukuthi u-x xebe u-y uthabathe u-y1 ubuyele ngezigweqe is equal to u-x uyambona u-y1 wawuhlalemele intoni i-constant masithi a u-a andithi ma sikwabonisa la intoni la equation yeparabola ngoku sizoba no-a oyintoni oyi-constant yethu ka-a uvule isigweqe x uthabathe u-x1 uvale izigweqe all squared siyayibona le nto ikwafana nala nto besiyibhale ekuqaleni nto njengoku sino-y1 no-x1 lo-y1 nalo-x1 bamele siboyazi ubana ngaba kukho into inani elincinci apha ezantsi kunobumba wethu imale intoni i-constant yethu kodwa u-y no-x abazimele geqe abangenanani lincinci abazo-constant ngoku ke xa siyijongile le equation iyafana naleyana ingentla la a ubonakaliswa ngabani ngala 1 over 2 b minus k uvale ngezigweqe kwaye nala x minus a all squared uyafana nala x minus x1 all squared apho u-x1 is equal to a u-a oyintoni oyi-constant njengokuba besesitshilo no-y1 oyikwayintoni okwayi-constant okay ngoku ke ngoku sizoba nabani sizoba no-x1 into y1 abazintoni abazii-constants zethu ezi constants zethu mosi siyazazi ukuba zimele ntoni igophe lethu u-x1 no-y1 siyabazi ukuba bamele igophe lethu okanye i-vertex yethu eyi-turning point enkosi